Konfri ili hagati ya Niramu na Jojo mwisanzu wira adveneza na majambo yewe na ihulia ni Huliro TV Niramu afitani kibazo na Jojo ubgiyo kugiti chiyo kuko hariho Jojo wa timu hariho na Jojo wa murugo guiwe yubati
ngumu damu murugo
wara haragazi gihero nimba yubara wangu tu dezoro direkana ka murugiwe arafati ngingo humu na rugo murugiwe utijewo kufuno mosi ata programi ya kazi kogu shootinga gahari na mwana umu kobga nungu ngene nga murugi wanji.
Uyo ni Jojo.
Uyo ni Jojo. Afashingi ngo nk'umugore mu rugo rwiwe. Apana afashingi ngo muri timu. No kuvuga niko ndagutozega konfikavu. Dusubira inyuma igihe niramagize ikibazo cyose yaje hehe kwa Jojo. Jojo aramaze gufata ingingo ti ata shooting ihari na mwana w'umukobwa nkene hehe mu rugo wanje. No kuvuga urumva amaze gufata iyo ngingo na niramurumva ko agize akabazo habari kwa Miss Muhira akakigwa n'umugore aka. Akaba wanyene nko Muhira nyene nka sister wiwe.
Urumva rero barahugaye.
Voilà aramaze kugara imijyango. Kubgawe wiyumvirike.
Agashavu.
Voilà. Hamu muri yo misi nyene nimba ntihenze nta gihe cyaheze acarasura kandi arahura n'ingorane bace baravana n'umugabo wiwe.
Ehe.
Ulezone neza. Yahora acajahe kwa Jojo.
Ubu rero
Jojo yugaye imijyango kandi gihe gishika ico kintu arahukanye kandi.
Ha handi yagenda kwitura
bahuga. Ntari bugende deje yaramaze gukurutira. Ico kintu we nta kintu wumva mu mutwe kwa Niramu. Ngo narabyumvise iyo jambo ngo abantu bari muri timu bafite ibibazo byinshi ngo gusa jewe ngo nabaye nyine nk'ubaserukiye ngo nabaye nk'ubitangiye ngo nabo baratumuye ku mutima
bwe wowe nyimba waravuze ntacyo waragaragaje mu babara waravuze numwe kuko urabona sindi je nyene kawaida nije nabaye igisho cy'abandi mugaba ndi umubabaro bafise urarenze
nuvuga yerekanye ko tugwe turi mu ihuriro TV atajambo dufise rero ngaho ntumva ko hari mwakagaye
akagayika
eske ushobora kumbwira gute umugabo nka jewe mfise abana b'indani nabo hanze n'abagore beshi ukambwira ko je n'umva mfise ikibazo ku mutima nkananirwa no kukivuga ama wowe nira muri umukobwa ugacugenda ngo bafise akababaro ngo mbaye nk'igitambo kuri we umukobwa ukunye ndumbona kunye n'abantu bambona nkananirwa no kwivugira iki wanje ukagenda kumvugira rejo ni mvugo mbi yakoresheje
okay Jojo arasigura neza ati n'ukuri jewe ndumva neza yuko mu mutima wanjeje kumubabarira ni ram ni kintu kitago umva nubu naho tuvugana kwisha ku numwanya kese yabo muri park nkuru y'igihugu ikibazo rya nyamukuru byari bikwiye gushika hi
nimbo uzi ko wakoze ikosa wa mututsi ukabona ko bidashaka ko bibabirebire kubera kutogenda ngo musabe ikigongo wowe nyine ubwawe
ah ushize kuvuga ati na Jojo niyo babarira umuntu atamusabye ikigongo
ari kuvuga ngo ni Jojo gusa none wano ukore ikosa ntagusabye ikigongo kambabarira
Gasore Ismail hamwe na Yason bari cyari mu Ihuriro TV ntibariyo ego canke oya bariyo ntibari
Aiza TV ho
yes 1212 bakomeza ba Isaac TV ahumva mugagira merci beaucoup kuri maze kugira subscribe Isaac TV murabizi niho ukura ama exclusive yose inkuru zose zigezweho rero rukwegera subscribe waragize abone waraba mu abone wacu nukuri abana ntuzororegere turabize aiza classic cyagejejwe nkubana ndabarondera news kumwanya kumwanya aba namakuru rero kusha ko no mwanya akiri on trend uratuje duvuga ati on trend ari hejuru inkuru ya Ihuriro TV of course murabizi hariho amatata tari make hagati ya kandi namatata tararonkeru nyishi gushika kuri no mwanya amatata hagati ya Niramu na Jojo ariko kandi Ihuriro TV muri rusange murayizi ba Gasore Ismail bande umva ni matata kiri hagati yabo ataraba clear turamenye exactement ibintu byaheze nibirahera bimeze gute kuko Niramu mu majambo yavuze murabyibuka yavuze amajambo menshi atandukanye muramu mu majambo yavuze ati nukuri bakigiye Ihuriro TV bujya barababaye bari calme bari numiye tu ariko barababaye aho bari ariko je nabaye nk'igitambo iwabo
urumva sasa bo bambwiye ati twebwe genda uburane bigashika ukagira ikibazo bakagufunga natwe tuzosha tugaragaza umubabaro wacu kuko twebwe wowe nyimba waravuze ntacyo waragaragaje umubabaro waravuze numwe kuko urabona sindi je nyene kawaida nije nabaye igisho cy'abandi mugaba ndi umubabaro bafise urarenze
ariko rero tugihariya kwa Jojo kandi nawe nyine amajambo yavuze warumvise ati je nikurije sinzi icyo ariko aramura kuba kwanza je sino mubabarira na majambo yo nyine yavuze ati je sino mubabarira iguze ni lamb atasabye imbabazi
ikindi naco bazobanze bamumpanire
utarabikurikirana rero ja kuri interview ni lama hanyine kuri Isaac TV riko ucugendura be ya jeje biriko uno musi rero cyo twakoze nahisemo kurondera umwe mu bakinyi ba Hero TV kugira ngo nyine twumve icavuga twumve kakababaro bafise muri Hero TV yuko ni lama yavuze ko ari byo ko kakiriyo kweri kuko gasore twagirageje kumurondera no kuri twamubuze yason ko nyene karabandi ariko tubibaze turacyagirageza nitwabaronka tuzobibona turabaronka naho nyene ntakundi uyu rari mu bimwe muri bo bashaka kwa mumuzi ahubwo nakura marori nana ariko ratumaska n'ukuri kura marori wa mugabo we
umuntu yibustinze manje amasaha yagiye
sawa bamwita Hamza Mfalme niko yitwa ariko tumenyere ku mareresi yo muri Hero TV nyene muri bisangamani warakinye bakundukize sinamenye bakundukize kandi warakiranye na Nila.
Yes, yeah.
Yes, Suzanne.
Yes, actrice yitwa Suzanne.
Eh, eh. Wewe wari papande, ndio wari papande.
Papa Sheila.
Eh, Papa Sheila voilà. Aho kugira rege seri bari kurikiranye baracha bakumenya cyane.
Yes.
Tugarukire kuri point. Ni sawa kwanza Hamza.
Bo Jeffrey mameze neza ndashimira Imana. Ntumana ko nsaze mu kibanza cyo kwite refresher. Njije ku mwaro
ndata. Eh, ni muri salon, muri salon kwa. Ni aho korera cyanke
oya naje kwemwesha mu cyumba.
Okay, sawa. Umuntu umuntu zintu kwakuvumbura nyine uri kwita
nyine akazi jama akazi kose kama mahera nawo ambwira ati ajya mu serege kuraho bya vyondo hamanda guhesamire nta kibazo kibazo gusa je mfise na mahera nakindi
ah uruva rero gukorera ngaha ari no gukura
mahera oya oya mvuze naho wonsanga ndiko ndahakorera bishitsi kubara akazi kuko mwindondera mahera
bo bute witeka mutaru nta freshe
wabara none yano nize nimwesha nawo
urabyumva sawa kabisa. Okay, Hamza cyangwa Papa Sheila reka ndabivuga ko nyene gushika kuri no mwanya Hero TV umutekano waho umeze gute muratekanye nkuko tuvyumva canke aracyari amatati ari hagati yanyu nka kujya tubibona
bo afite nka giye ku ruhande rwa anje uvuze umbadije ngo Hero TV muratekanye numvume ngo ni ibintu bitangaje none tureka gutekana gute turatekanye
none ngorane zahabaye hagati ya Jojo na Nila ntazo wabonye Hamza.
None numva kuvuze hagati ya Jojo na Niramo
none si Hero TV reka Hero TV niyo kumagugaruka mukanda
hari ibibazo personnel hari n'ibibazo vya team timu nta bibazo ifise ibibazo ngira bifise Jojo ngira na Niramo
team nayo zi
niko ndaviba timu je nta kibazo ndayibona
Niramo ko avuga yuko mfite hari ibibazo byinshi muri team kandi wanashima bimwe mu bibazo by'imishahara kuko Jojo akokora kanzuye gutera umenga ziko zirandera umenga n'unyumva neza
eh je ni gutera shock
voilà. Ikimwe mu bibazo byagarutse cyane baguma bavuga ati Niramo arafise raison kusaba kiwiwe gusaba udufaranga twiwe ko yavuze ati cyewe n'ukuri ari amafaranga agira abakuriye imyaka myinshi ntibampembye mu Hero TV hari ikibazo cy'umushahara abakinnyi ntibavuga tu barinumira
niko
yavuze urumva ko hari ikibazo muri team byo rukura bivugisha ngo warabona ngo hari ikibazo hagati ya Niramo na Jojo gusa ibyo rukura tubesha sivyo tubwira ukuri rero nyako eske hari ikibazo nta kibazo kiriyo
muri timu na kibazo kiri
agashara karasohoka fresh
atakira zo gishobora kuba gifise umuntu
sawa
gifise timu
sawa zikibazo z'umuntu z'umuntu n'undi turaza kwigaruka ariko muri timu na kibazo gihari
cyusha muri timu na kibazo gari no kuvuga jya kazi nkora ndabona inyungu yako
baraguhemba fresh
yes niyo mpamvu bona mbandanya nkora
hajya bwo baraguhemba neza.
No, eske je no gukorera ukwezi ya mezi ata benefice ndiko ndabona no ndumusazi wo imagine wowe nyine ubwawe umuntu akubwire ngo katra
imyaka ine
ukora udahembwa umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu icyo gihe we wari gute wihanganiye umwaka ufite amezi 12 amezi ane umva ari amezi angahe nukuvuga imyaka ine deja umva ari amezi angahe ukihanganira umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu gushika ku mwaka kugira kane
majya mu maketi ati Niramo yarashikuje
no bivana na sisiteme yari kwarakura mwakazi
ya ushangivuga Niramo yero yarabesha majambo yavuze yuko atamafaranga bamwe
bo nukuvuga Niramo erega ni kumwona kubwira hari ukuntu ushobora gukora akazi bivanye na systeme y'umuntu ariko arakoramo nkagubye yavuze erega arabivuze nuko gusa nyine mutabitawe yaravuze ati hajya je nakora nka famiye uvuze ngo wakora nka famiye bisigurike hariho famiye mu kazi hariho na famiye nyine nk'umujyango
ni kazi yangu n'umwumvikano twagiranye kuko twari famiye
no kuvuga je nanjye ko ndabifata uko namusanze nira mu muri team nasanze ari umunyamujyango no kuvuga umunyamujyango rero ntibisigura ngo nahembwe kandi guhembwa si uguhabwa amahera mu ntoki gusa yes
urero hembwa muhe buryo
oya jewe sindi umunyamugyango nkaje wowe yabivuze je ndu umunyamugyango mu buryo bw'akazi
mu majama kuri umukozi
yes je ndu umukozi niyo mpamvu mpembwe
ah
no kuvuga
rero urumva rero muri rusange nakuciriye mu rusange muri Hure TV harabahembwa harabadahemba
oya asyo navuze nta muntu numwe adahembwa ahubwo urashobora kubuhembwa
ari muri yarabeshe rero
yes kubganje mbona ko yabeshe kuko nanjye ntiwashobora kuntoza ko kuri imyaka ino ukorera umuntu ataguhemba hano imyaka ino ukaba wayimaze gute ubayeho gute uzi umubaza akaza akora
zo nicyaduka none kwiyadukiza kuvuga bige
amfete nimba warabitahuye neza usubire mu interview yewe wumvirize
kandi nawe yarakuvuzemo hanze
ala je kumvuga ivyo nacho bitwaye afite impamvu yabivuze ko je navyo nzi
ivyiwe nanjye yavuze ko yabitangiye yavuze ingorane mu hari umva yabaye yaritanze nka Yesu
kumusara sacrifice rero ntumva ko ari mwakagaye
akagayeka
eske ushobora kumbwira gute umugabo nka jewe mfise abana bindani nabo hanze n'abagore beshi ukambwira ko je n'umva mfise ikibazo ku mutima nkananirwa no kukivuga ama wonira muri umukobwa ugacugenda ngo bafise akababaro ngo mbaye nk'igitambo kuri bo umukobwa ukunye ndumbona kunye nabantu bambona nkananirwa no kwivugira iki wanje ukagenda kumvugira radio ni mvugo mbiya koresheje no kuvuga yerekanye ko tugwe turi mu ihuriro TV atajambo dufise tutoshobora kwivugira uru kicho kintu ni gifise sense ngo narabyumvise iryo jambo ngo abantu bari muri timu bafite ibibazo byinshi ngo gusa jewe ngo nabaye nyine nk'ubaserukiye ngo nabaye nk'ubitangiye ngo nabo baratumiye ku mutima me azo bavuga amazina basa abantu batumiye ku mutima
ariko wowe amazina yake mingahe muri huru
afite ni umwaka
umwaka urahezi
yego umwaka ugomba gusa n'ubuhedze uravye bakundukiza igihe yatanguriye kuko ntitwatanguriye gukira twaratangiye ibintu by'amakontra kumvikana tuzokina gute kugira ntangure gukina twaramaze nk'amezi atandatu ndi mu huriro TV naratanguriye uravye igihe bakundukiza imaze ikino umwaka dejura kwiye
tugaruka mu majambo ni ramwe agira avuga ni ramwe avuze ati nuzenya bamamagaje amisi ku zone opeje ko arabumviriza amisi yavuze ati nta kontra dufitaniye eske urafite kontra mu huriro TV
gishobora gukora akazi kategera kontra
Ibureka rero final manami
no ahubwo erega hari hagaciro umuntu ashobora kuguha gusumba wanashaka n'umukozi wiwe afitaniye nawe kontra nimwe nakubwira hari umujyango mu kazi hariho n'umujyango mu mujyango kuko konfri iri hagati ya Niramu na Jojo mu bisanzu biravye neza no mu majambo yewe ntayihuriye ni Ihuriro TV Niramu afitaniye ikibazo na Jojo ubwiye ku giti cyiwe
kandi ni bya bibazo twavuga by'aba ex wiwe umu ex wiwe
ibyo by'umwe
kwisiza umu ex
bishobora kuba biri muri byo ariko agakonfika Niramu reka ndakwereka ahantu kahereye Niramu na Jojo ku bantu tubazi nta muntu yarazi ko bogeze n'igihe bagacanamo Niramu na Jojo
umva bari inshuti magara
zidasanzwe uharuwe Niramu ndibazura n'ubuzima yarabayemo yarafise umugabo naho bangira batagize mariage officiel sinzi byo sino byinjiramo ariko igihe cyose Niramu agize ikibazo ku mugabo wewe bigasaba ko baba disparer gatoyi ahantu yahukanira ajya hari muhira kwa Jojo kandi Jojo akamubwira ati karibu muhira akoga amazi yahajya muhiriwe kwa Jojo apana amazi ya timu kuko urya n'urugo rwa Jojo so urugo rwa timu sinzi ko ibyo nikura
bitahura
ne uvuga yagize ikibazo cyari cyo cyose mu rugiwe yahukana jahe kwa Jojo akamwicaye mu gitondo akajya saa 6 akajyama akoga akavyuka deja urumva icyo kintu kiri hagati y'abo bantu babiri nugo rugo urumva ni mwana kubwira umujyango mu wundi no kuvuga rero aragaze igihe Ninga kubwira kwimenyera canke agaciro karenze kenshi usanga umuntu yibagiye. Ku ruhande rw'iwanje. Niko ndakutahuza iyo konfri yavuye. Si ibazo vyiwe gusa abantu bona muri timu cyane cyane abantu b'abakobwa barafite umuntu kumenyera cyane kubera umuntu ubona uje karibu bisanzwe akagufata uko wishakiye. Haragerige Jojo kumva ngira zo gukinga desordre mu rugo rwiwe. Kuko hariho Jojo wa timu hariho na Jojo wo mu rugo rwiwe yubatse
nk'umudamu mu rugo
wara haragaze igihe rero nimba yo barabonutuze desordre kana ka mu rugo iwe arafata ingingo nk'umuntu arugo mu rugo iwe uti je wo kuvuna umunsi ata programme y'akazi ko gushutinga gahari nta mwana w'umukobwa n'umwe nkeneye ngaha mu rugo iwanje
uyo ni Jojo
afashe ingingo nk'umugore mu rugo rwiwe apana afashe ingingo muri timu nk'uho muri timu
zari maze igihe kingana gute
No arahize igihe kitari gito mana. No kuvuga niko ndagutoze ga konfika vuba. Dusubira inyuma igihe Niramu agize ikibazo cyose yajya hehe kwa Jojo. Jojo aramaze gufata ingingo ati ata shooting ihari nta mwana w'umukobwa nkeneye hehe mu rugi wanje. Hamu muri yo misi nyene nimba ntihenze nta gihe cyaheze acyarasura kandi arahura n'ingorane bace baravana no mugabe wiwe
Ndabizo ku postinga no mu experience.
Voilà, urezone neza. Yahora acyaje he kwa Jojo.
Ubu rero
Jojo yugaye imijyango kandi giye gishika ico kintu arahukanye kandi.
Ha handi yagenda kwitura
bahuga. Ntari bugende deje yaramaze gukurutira. Ico kintu we nta kintu wumva mu mutwe kwa Niramo.
Ariko na Jojo akacha jangawo muri start aka posting umuhetsi.
No, umuhetsi ugiye numuntu wa team. Umugabo wa Niramo numuntu wo muri team. Nibisigura ko tutavugana na Niramo ko nca nankana n'umugabo wiwe. Nukuvuga aho niho hagice ushahereho haba confirm nini. Kuba yaramwugariye imijyango hamagacha yahukana kandi atari buje kandi no kwa Jojo.
Okay.
Bimaze kugenda uko kandi Jojo ntiyari guca akata ubucuti buri hagati ya Nira ya uyu mugabo wa Niramo na Jojo. Kuko ugenda umuntu wa team, Alan ni umuntu wo muri team. Aradufasha mu bikorwa vya team. Kumupostinga naje naramuposting, na Nisi yaramupostinga na Jojo akamuposting. Kubera ko kandi kari gasanzwe kari muri Niramo na Jojo yarugaye agace bona bananga postinga n'umugabo wiwe. Nasi yabona umenga aramwinjiriye ukuntu. Nasi yabona umenga no
kuwe. Umenga no kwa ukanafise mu ruhara.
Ara kuba yavuza ati nta mugomba ngene ngaha mu rugi wanje nka kandi nahukana ngaciye bonu mengo mu mutwi wiye cyabonu mengo hari ibindi bintu bibandanye nyuma yawo oroke ningingo umuntu afata mu rugo gwiwe
okay
ndakuvuga nshobora kubwira ati ikibazo gihari hagati ya Niramo na Jojo sikibazo cya team ni kibazo cyabo bonyine hagati
yawo ariko nduvuga ko cyabagarutse ko namwe
no ni kwa kutitaho uko maze kujya kuri rezo sosio ukavuga ngo jiwe ndo mukinyi w'ihuriro TV nabivuyemo kandi mfisa kababaro karekare ngo nabakinyi bari mu ihuriro TV bafisa kababaro ngo ni jiwe gusa meze nk'uwo baserukiye nabitangiye ndije ko nakagaye ubitangira abantu gute harimo baminere muri team harimo abatama harimo abamama harimo abantu nka twebwe none uvuze ngo watwitangiye twe no kuvuga twabuze ijambo
sawa nakumvise tuje rero ku majambo Jojo yagiye aravuga nawe nyine muri interview twakoranye Jojo arasigura neza ati nukuri jewe ndumva neza yuko mu mutima wanjeje kumubabarira ni Niram ni kintu kitago umva nubu naho tuvugana kwisha ku numwanya case yabo iri muri park nkuru y'igihugu ikibazo rero nyamukuru byari bikwiye gushika hi ntawe wewe
ora mu buzima ikintu cya mbere umuntu agerezwa kumenya utegerezwa kwanza kumenya mu gihe wakoze ikosa witege n'inkuru kizizajyo no kuvuga mu buzima mu gihe wakoze ikosa utegerezwa kumenya ko haba inkuru kizi mu gihe rero udakeneye inkuru kizi numvise muri interview avuga ngo bagasore ngo baramusanze muhira na bayasoni ngo bamubwira ngo ntunzanire convocation
Eske ukubwa ni la.
Niko narovyumvise bivuga muri interview ya munsi kwizone muri interview. Eske yasoni na gasore baramutunguza umubazi. Tubara gutumye gujya kugira ijya interview. Cyane gasore na yasoni nibo bamubwira ijya jambo Jojo.
Kubera iki? Ubimenya gute?
No, nawe navye yavuze ko ari babamutu. Ni kwa kundi kwa kuvuga ibintu utagira limit, utazi ikintu uri kuravuga na sense yacu. Nimbo uzi ko wakoze ikosa wa mututsi. Ukabona ko bidashaka ko bibabirebire. Kubera kutogenda ngo musabe ikigongo wowe nyene ubwawe.
Ah, ushize kuvuga ati na Jojo niyo babarira umuntu atamusabye ikigongo.
Ari kuvuga ngo ni Jojo gusa. None wano ukora ikosa nta gusabye ikigongo kambabarira. Wowe basi ku ruhande rwawe je nagukoreye ikosa kandi sinagusabye n'ikigongo.
Ariko warumvise neza ibyo Jojo yavuze?
Ije tu yavuze nyina ravyumva
ati kwaza abasabye kigome kuri televiziyo akandi bamuhane
erega kajyana gashavu kuko umuntu akwisumbuye
yakoresheje ishavu
umuntu wagaburiye mu gitondo cyayi akagi wawe saa 6 akagi wawe mu ijoro akajyami wawe akavyuka ejo akakwita umurozi omwe basi muri babiri kuri rezo sosio akakwita umurozi umunafiki umuki dije urumva ko nawe utureza uraregreta deje
Nijuzi hawa ikuwa Jojo.
Fuwara, nukufuga Jojo numuntu arakuze Niramo arakuze, twese turakuze nawe azokoresha umutima w'ubuntu nimba hari ibyo baba barafuye ibyo yamukoreye byiza ni byinshi na bibi ntabyo tuzi mugabo nawe yoshiramwo agatsima k'ubuntu agaheba bigahera tu akamugirira
nivyo ubona Jojo
mu bisanzwe gusumba umuntu basi kumuruta nimba yaragize amajyamo mu kuri rezo sosio amusumbe umuntu yagukoreye ikosa ukeneye kumu kwerekana n'abantu kumusumba ivyiura bireka ukabandanya ivyawe
sawa
kuko inyishyo y'umuntu nkujya no gutera imbere nta kindi
okay
yes
Harama majambo menshi nyuma interview ya Jojo nyuma gato tuwe harama majambo menshi abantu benshi bamutako imyikomo Jojo ati Jojo nukuri we wa deko nye nta kuno uvuga ati ntombabarira nila musi zibiki nawo vuze ati nukuri nila nanje ari jewe sinubabarira umuntu atansabye imbabazi eh none aho nyine cyo tugaruka none bishitse nila makabasabye kigongo urumva yuko Jojo yo cha akasa ya kese muri parki bakayifuta nivyo wewe ubona byo kokwa cyanye wo hanura ati Jojo nabandanye bamuhana
jewe bivanga nuko ndamuzi Jojo kuko nta muntu abana n'undi batagiranira amakosa naje turamaze kugiranira amakosa tugashwana
bisanzwe nk'abantu
tukagiranira amakosa uko je ndamuzi Jojo nilamu nuno musi turiko turavugana niyo mutumbera Jojo ngo musabe kigongo Jojo ngo yanke kumubabarira uko ndamuzi
Jojo n'ange majambo yavugiye iki Jojo
none irigana we yavuze kuko nawe yabonya yandi kandi nakubwiye umuntu bivanye no kuntu muba mwarabanye ndije ntuba ntiyari
yitse
no ibaze umuntu nka niramu Jojo ntiyari yiteze ko ibyo bintu byoshika kuri niramu nguvuga byara ni surprise kije kinoro cy'ambaro yavuze na gashavu kubijenge n'ibintu yumvise ku muntu atari yiteze
ubeza ko ari kubera iki niramu yamwisejeje umurozi
no impamvu yamwise umurozi ku bwanje bivanye nuko twari tubanye nuko hariho nivu niramu yaramaze kugira ko mu kwigirira confiance mu bintu vya Jojo canke no mu rugo canke no mu kazi hari hageze ahantu ingingo zifatwa bikaba bitagikunda kandi
gute dusigure neza hari abantu batabitaho
navuze nti niramu kumwita umurozi Jojo bivanye na jeho kuntu tubanye mu kazi kamisi
umuntu w'indani
wara nuko kujya kuntu mu kazi canke mu kibano hari ukuntu umaze kwigirira confiance mu bintu by'umuntu cyangwa no mu rugo rw'umuntu cyangwa no mu kazi k'umuntu hakabwira rero igihe ingingo zifatwa bijya bintu wowe umaze kwigirira ko confiance kushobora kubikora bigafatirwa ingingo ntube kandi ugishobora kubikora mu kimico gicuye no mengo baguhemukiye
akarorero duhagarore kumvikana
tangarore kumvikana nko kuba niramu yarafashe ingingo muri mu nzu ya Misi mu nzu ya Jojo sinagire umwana w'umukobwa azo kugaragara mu rugo rwanje mu gihe hatari programme yo gushooting hanyuma mu iyo Misi nyene agaca yahukana hamamaze kwahukana Jojo akabandanya postinga umugabo we kuri nyene byari bibi no kuvuga cyo abone umengo ahubwo niwe yatumye yahukana umva uyu yashaka yuko wari shavuraza bakobwa nawe urabazi wowe no kuvuga yarazi yuko yahukanye n'umugabo umugabo atamuntu azosubira kumuvugisha muri team orke twe tuzi umugabo nk'umuntu wo muri team nawe tumuzi nk'umukobwa kina muri team ibya hari ya behind ni byo wabo
okay
ako niko kantu ka numurozi iski numurozi gute fora nta kindi cyabitumye
none Hamza wewe vraiment wewe nk'umuntu umushinga nawe vraiment ubona yuko ibi bintu bizohera gute conflict bizohera gute egeri no gato
no nikime navuga kare
kugira ni ngombwa bihere n'ezi ngombwa bihere
umuntu uramuruta nimba wiyizigiye wewe ukabuza iki uwo muntu kuva kera namwe ndamuruta cyangwa narigeze kuba ndamufasha cyangwa twaranafasha ni gibasi ni yakoze ikosa kuko bavuga ngo inyishu y'umuntu agufata nabi cyane akwifuriza ikibi ngo gukora cyane ugatera imbere no kuvuga nk'ubu dufatiye bari nka jewe agashavu vraiment ncyumva rya majambo sinari kwihangana nari kuvuga no kumwitwara njye nari kumwitwarira ariko maze kwicara hasi ntarabuzima twabanyemo
eh hadi uvuga ati Jojo kwitwarira ni ramu yakoze neza
mani ishavu mu buzima ribaho
nawe Jojo yabikoresheje ishavu
yes ntumva ko niramu ntumva ko yavuze ngo yavuze bijya byose kubera ngo agashavu ngo kimyaka
nada urumva rero habaye ishavu kwa niramu habaye ishavu kwa Jojo
ah okay ni kuvuga ari nka jewe canke Jojo yo mu rutatu akamuhebera
yinumire
niramu nta manda zocibwa yo kuriha Jojo
egabo yamucanye
nubwo bo yamucya umuciye nka 500 million ushya kurahe
wo bimenya gute
akora
no muramuzi umufuko ko mugomba musubira muyo cyane
akora he
Jojo niko nyene yavuze nawe
nyine yega nuko nyene no akora he
yakora mu hiri
yaravuze ubwiwe
yakora mu ihuriro
ni ihuriro nagikorayo
bamuhamahera yiwe yo cabari yo cakenda
bamuhamahera yiwe guti ayahe wewe ukorera umuntu imyaka ine yakugira ideni y'imyaka ine y'amahera wewe uri banki internationale ni wakwimvira ko azokuzuba umuntu imyaka ine ligikunda no kuvuga ishavu yarigize kubera izo mpamvu ziwe hagati yiwe na Jojo asagomba kuzana ibazo vyiwe ro hagati yiwe na Jojo vyamushavuje agacabiza na vyose ngabirunde muri timu ngo arikavugira abantu umva umengo
ariko ugasanga bakwa kinya mukirimba hari hageze ko apoki
hagati yiwe na Jojo nimba bakorera mukirimba pana na nita timu kuko muri timu twebwe iyo hari kibazo cyo kujya guselebra kuenjoyinga turavugana kugenda kuenjoyinga iyo hari kibazo cy'amahera tubicana tukavugana twese hamwe ije bindi yo vy'imyaka ine no kuvuga vraiment sino
ariko hamza ubona kuri ko mukumura hungabanya ko yabafana bani bazi huru TV abafana ifise vraiment ko nimo kumukumura bahungaba
iyo huru TV nishora guhunga abanywa naba ngo nanira mu canke na jewe
sawa majya mu make rero aho nyene nishora guhunga abanywa n'uri we wese Gasore Ismail hamwe na Yason bari cyari mu Ihuriro TV ntibariyo ego canke oya bariyo ntibari
ikibazo rero aho kiri ibyo byose uvuze wewe ubivuze kubera wabonye interview ya Nira hari interview ya Gasore urumva uvuze ati Jesse nkiri mu Ihuriro TV vraiment naratanze imihoho ndiko nkuru twanje hari urabona
Eka ingura nawo nitumurondera ntanadumwana.
Eh none nimba ari business na business ziwe. Ushaka none atita business ziwe aje gukora interview kubera mwabo ye interview ya Ntiramo. Nibikunda.
Kuri wewe basi
ubizi gutse. Kuri jewe ari mu Ihuriro TV. Ariko arakora akazi.
Ko tumaze imitsi tutamubona mu Ihuriro TV apo.
Na seri yitwa Urudubi uri kurabona iki rarengana mu Ihuriro TV.
Urudubi? Herikira bari ko usanga ari vya kera.
Kubera ko yumvira ko ari vya kera. Ivya kera nibikunda Gesseri nishasha. Gesseri nje nokuvuga.
Nubu aratonda rero mu Hero TV
Gasore. Nubu no munsi Gasore afite channel yewe. Ivyo ni ibintu bisanzwe.
Urumva rero ico cyo numva ngaha Gasore bugiye ari mu bantu bazomara amatati. Atavuze urumva amatati azobandana.
Oya.
Kuko attention nilamu ya dira bisugiye neza.
Nashobora kumara matati atatanguye. Kuko Gasore nta muntu yatumye ngo ngende uvuge je ko navuye muri
timu. None ubimenya gute? Ko nilamu wavuga
ati. Erega nuye nyene yabikubwiye bivuze muri timu. Uzumubaza ati Gasore yaragutumye ni yavuga ati ego.
Kuma video twarabonye n'umugore wa Gasore bari kumwe na Nilamu. Ku ikomi namushigikira.
No, none kuba kumwe bage n'abakobwa. No kuvuga Gasore tudahuje na jewe. Ntibisugura ko mutavugana nawe ngo ndukora turabagenzi. Nimba Nilamu ahuza n'umushiri wa Gasore. Ivyo nibisanzwe kubananya bavugana. Ariko Gasore
yaramutumye.
Oh, ivyo ni ubivuze. Ivyo ni ubivuze.
No, umenya gute.
Gasore geza muri timu mwarabimenye. Sivyo geza muri timu yarabimenye. Bisugura n'umunsi yovamo azobivuga. Nta muntu yo muvugira. Nshobora kuvugira umuntu akomeye afite
bikanavuga yuko ari kugira umusimbure Gasore mu Hero TV
jewe namusimbura gute kandi namusanze hajye kandi kya numukomeje jenge na serious no musimbura gute
na comedy like na
muri biza oya aga bekaranyigisha Jesse ndi mukomeje aga no kuvuga waya maji kumfata nka masaha 5 akanyigisha tuza kugira na comedy jenge na gusa kwiadapta kome atere ivyo ni ibintu bisanzwe mugabo Jesse ndi mukomeje
uhumuriza ari abafanzi ba Hero TV
abafanzi bi Hero TV Deje je no se no vuga ko
kuko si owanyu amise ariko aratanga interview namuntu numwe muri
uri kale so mpamvu we gara kibazo gihari muri team
ivo muhumuriza abafana banyu
abafana kuba muhumuriza ibikorwa biriko birabandanya ahubwo gusa nka jewe nkumu acteur
nawe maze n'imisi tudakiye
voilà nkumu acteur yandise bakundukize sinamenye umwanditsi kandi akaba n'iri umukinyi no vuga ko nosa ikigongwe ku bantu bakunzi bakundukize na sinamenye no kuvuga n'ibyo bibazo nyine biguma bigaruka kwa kwimenyera kwa cyane umuntu ushobora kumwigirira confiance Anche numva ngize nakababaro. Kwa mugirira confiance atereka ndagira umu actrice ngaya mu no film. Ugasubira kwa kandi ni yindi. Amaze kugira amafilima abiri muri ko murakina ari hit agacamera gucye.
Yo ninde.
No singine kuvuga amazi. Abafanzi barasubwenge kandi barabizi.
Umu actrice ubuze ni Nilamu yo.
Abye ndimo nimwe mu bivuze.
Ni Nilamu. Ni wowe mu actrice mwakinanye cyane wewe.
Okay no kuvuga. Amaze kuba sinamenye nabakundukize umuntu amaze kumugirira confiance agace kubera abaziko yamaze kuba umuactrice iseri geze hagati agace abaze ati ubundi n'ivyo nogira vyose bazondondera
no
kwa kutitahura
none mutamuha amahera agiregere
watamuha amahera imyaka ino ibyo bintu mane nawe zure zona n'abafanzi ba rezona imyaka ino ni wakubda yemga wo buri Yesu wo gukorera imana cyane
amaje makira amisa hemba neza rero nico zo kuvuga
musa azoba dahemba neza ndo chamvaye
Ni wavayo.
So kizokoreka ko adahemba neza. Nzovayo.
Murabyumva.
Iki kimenyeso. Kuko nta muntu atari ubujuju. Cyangwa atari kutitaro kuko hari gukunda ikintu no kufise do yacu. Bakundukize njye ndasavye mbabazi ku bantu bazikunze sinamenye.
Mwarakiriye hagati.
Ibibazo ni vya bibazo by'abantu. Twakinishije abantu. Hari abantu twakinishije. umuatrice cyangwa abatrice
Nilam
atari doyiwe gukina film ahubwo akunda film ahubwo ari umuntu akunda six yo kugira akoresha abantu
yo Nilam gumwe mu mfizi mbabazi ati bakubabarire twabyumvise
mbabazi vuma kuri bakundukize habaye kibazo cy'abantu kutitahura baragara abandi baragira baravyimba ngo tubarondeze nguvu ibintu nk'ivyo baratwononera abafans turabasabye mbabazi kwizo film ariko hari zindi nshashe no musira amasara ari ruje naraye nandika no kumurango niriwe ndandika film nshashe zigomba zize kandi z'abantu bitahura bafise do ya film atari ababikunda gusa ariho gukunda no kugira do ikintu yese ibintu nk'ivyo abafans vraiment mutubabarire cyane
Hamza ndagushimire
yes ndagushimiye cyane shimira n'abafanzi ba Ihuriro TV abafanzi ba Isa TV n'abafanzi ba Mfarme Hamza ibintu bimeze fresh timu iratekanye nta kibazo kirimo ibibazo biri hagati y'abantu nibiri hagati